mu Burundi ukumvikana guke kuvugwa hagati y'abategetsi bakuru koba ariko gutuma ibibazo byugarije abanyagihugu batandukanye bidatorego umuti
Insiguro tubiha siyindi nuko mu byukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere
Frédéric Bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cha president u Burundi aha ari kwagaruka ku majambo ya president Evariste Ndayishimiye avuga ko azi neza ko ari habategetsi bamwegereye wabashaka guhirika ubutegetsi bwiwe Abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke nabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barishimye inyuma y'igurwa ry'umupaka wa Ruhwa uhuza ivyo bihugu uko ari babiri Sentare na inyuzwa ya Kenya ya Kuringo ni kugashitsi Raila Odinga mukwemeza ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu Kwindi migabana bagera kuri batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya muri Afghanistan naho mu Bwongereza hari umushikiranganje mushasha wa mbere Hidoni Doyano makuru yose ni mukanye sase mube hafi ya maradio yanyu Ekatu yahere muri Afghanistan aho abantu batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya I Kabul Oriane Itangishaka adufite ibindi kuri no nkuru
Ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyatangaje ko ababibonye amwe no bushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwaho bavuze ko inkozi y'ikibi yitwaje ico kibombe itaramenyekana yashatse kugituritsa igihe umukozi wa ambasade yarasohotse aje gushikiriza amazina yabiyandikishije kuronswa impapuro z'urugendo umuvugizi w'igipolisi cya Kabul Khalid Zadran yavuze ko iyo nkozi y'ikibi yaciye yicwa n'abatalibani bajejwe umutekano imbere y'uko ashika ku migambi yiwe nyayo bavuga ko yarafise umugambi wo kwituritsa ko ico kibombe mu bantu benshi ariko ko baciye bamwitanga baramurasa binatuma iyo bombe iturika igakomeretsa abo bantu Zadran avuga ko hitavye imana abanyafganistani bane hakomereka abandi bantu 10 umushikiranganje w'imigenderanire n'amahanga w'u Burusiya Sergey Lavrov amenyesha ko bariko barakorana n'ibiro by'igipolisi kidasanzwe cha Afghanistan mu matohoza y'ico gitero I Moscou Sergey Lavrov na mugenzi we wa Tajikistan Sorjedin Muridin bahojeje imiryango yababuze imbere yuko batangura inama zerekeye imigenderanire yabo umushikiranganje w'imigenderanire wa Afghanistan Abdul Kahar Balki yavuze ko igipolisi cyatanguye amatohoza kandi ko bagiye kongereza icungerwa ry'umutekano kuri ivyo biro by'ubuserukizi
Madame Alize Truss yagenywe n'umugambwe wiwe ngo no musi kuwa mbere kuba umushikiranganje wa mbere mushasha w'igihugu c'Ubwongereza Fidenio Ngabo tubandaniriza ino nkuru
Agenywe mu gihugu Bwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzima cyane n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye cyane Nyuma y'indwi zitari nke z'impare hagati ya Alize Truss n'ubu bahiganywe Rishi Sunak mu matora y'umugambwe yabaye uno munsi kuwa mbere Truss yasinze n'amajwi 181,326 mu gihe Sunak yaronse amajwi 163,399 inyuma y'uko ivyavuye mu matora bitangajwe Liz Truss yatangaje ko bakeneye kwerekana ko bazoshira mu bikogwa ivyo bemereye abanyagihugu mu kiringo c'imyaka ibiri yimirije yemeye ko azogabanya amatagisi yongere atuma ubutunzi bw'igihugu bukomera kurushiriza yatangaje kandi ko bazoshira mu ngiro ivyo yemeye vyo gutorera inyishu ibibazo vyo mu gisata c'amasoko ntanga nguvu Liz Truss azobabaye umushikiranganje wa mbere agira kane wo mu mugambwe wiwe kuva mu mwaka wa 2015 igenwa ryiwe rizotuma umushikiranganje wa mbere yarahari Boris Johnson ashikiriza icyese amabanga yiwe ejo kuwa kabiri yatanze imihoho mu kwezi kw'indwi inyuma y'amezi atari make y'amaroregwa yatumye abari muri leta yiwe batari bake batanga imihoho
Fidel Niyongabo higenwa rya Liz Truss turaza kurigaruka ko vyimbitse handi hato mu gice ca kabiri cano makuru ariko imbere yaho twanze tuje mu Burusiya aho sentare y'ico gihugu yakatiye umunyamakuru Ivan Safronov igihano co gufunga imyaka 22 umenyesha makuru yagirizwa ivyaha birimwo kugambanira igihugu nkuko muvyumva muri no nkuru na mugenzi wacu Edirwema
Safronov w'imyaka 32 yakoreraga ikinyamakuru Commerçant yarumwe mu banyamakuru bakomeye bandika inkuru zerekeranye n'umutekano. Yaregwaga ibyaha birimo ubugambanyi no gushyira hanze amabanga y'igihugu. Ubwo urukiko rwafataga icyemezo ku rubanza rwe, mu rukiko no hanze yarwo hari hateranye imbaga y'abantu bari mu myigaragambyo basaba irekurwa ry'uyu munyamakuru. Safronov yumvikanye ababwira ko abakunda mbere yo kurizwa imodoka yamusubije muri gereza. Safronov yatawe muri yombi mu mwaka w'2020 nyuma y'igihe gito ahagaritse itangazamakuru. Ikigo gishinzwe ubutasi mu Burusiya cyamureze ubugambanyi burimo guha makuru ya gisirikare kimwe mu bihugu bigize umuryango wa OTAN. Safronov we ntiyemera ibyo ashinjwa, akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politike no gushaka kumwigizayo.
Reka dushimire bagenzi bacu kuri amakuru yose agezeho hirya no ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter hariyo VOA Radio yacu. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari tugahera kuri politiki y'u Burundi. Kwa gatandatu indwi twari dusozereye President Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije abo avuga ko baba bafise imigambi yo guhirika ubutegetsi bwiwe. Yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi abo yegeka ko uwo mugambi nakarwiyemeza ko kagizwe n'ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi. Umushikiranganji wa mbere Alangiyo Mbunyoni nawe yavugiye ejo mu isengero yasengeyemo ko ari abacamarenga kuyoba ari we. President Evariste Ndayishimiye yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama y'abanyepolitike batandukanye, aho bemeza ko atawundi banyinyurana mu gutwara igihugu atari umushikiranganji wa mbere wiwe Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe mu basesangura ibibazo vya politiki y'u Burundi basanga ivyatangajwe na President Neva bifise insiguro mu kutumvikana ku ngamba z'umugambwe uri ku butegetsi no kutemerana bivanye kuwasumba uwundi bakiri mu ishamba nk'abarwanyi. Umwe mu bahoze mugambwe ku butegetsi bw'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu yabwiye uruganda rw'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ko kutumvikana hagati ya President Ndayishimiye n'umushikiranganji wa mbere ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi President Ndayishimiye abashaka gukombora canke ishirwa mu ngiro ry'imigambi irimwo nko kugena ababwirije gutanga amasoko ya bimwe mu vyankenerwa birimwo igitoro n'umwavu wo gutabira imirima. Mugenzi wacu Fidela Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kubicegera cambere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba kwirikirana hafi politike y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi. Atangura avuga insiguro aha ivyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye.
Ivyatangajwe na President Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi nuko mu by'ukuri kwisonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye. Wumva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere, na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuze avuga ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku, iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba. Urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mwizina, bakishurana atanumwe avuga agenda imbere y'amaradiyo ya leta ngo abivuge, bose barondera kubicisha mu mashengero. Uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka ubucamanza. Rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga, kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko nabo akavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abantu babo bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira. Ubu rero akavuga ati babwizwa kuhava bohava gute atihaye ingufu wenyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo nguvu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nkuko abishaka.
Abimaze igihe nkuko mwako murabivuga no kumbuga ngurukana mimenye ibihanahantu wako hoba hari ivyo bibazo hagati yabo bategetsi babiri nkuko mwako muravuga ko ari bo mubona ko ivyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze ico gihe bivugwa niko ki ubu ariho bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari ico bakiri nyuma yavyo
amakuru turonka nuko wonako umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mu 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bugafukere cyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba bari baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste Perezida w'u Burundi bikabimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ivyatangajwe na Perezida Ishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu kujanye n'abanyagihugu bumva ivyo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota buriko buraja indongozi zabwo atawo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni Perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganje wa mbere ntazobishyira ku igihugu umukono kuko umushikiranganje ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje wina agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wabarikuye kugira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka ari kumwe na Perezida urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Mukoregwe
Fidel Niyongabo na wewe wakoze. Muri Kenya, Sentare na Inyuzo wa ito gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu haheruka. Iyo sentare yahebuje Raila Odinga yaritwa yavuga ko habaye ubusuma bw'amatora. Yavuze ko atakintu na kimwe kigaragaza ko amatora yibwe. Ruto yaricegera cha president mu myaka 10 iheze hage ku umukuru w'igihugu cha Kenya agira gatanu. Mugenzi wacu Eloge Urika neza inayirobi muri Kenya yadukurikiraniye ino nkuru.
Mu kugira umwihwezo w'urubanza kubijanye n'iby'amategeko umuntu yo kwihweza ubwo rubanza rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe n'amategeko umuntu agaheza kihweza nimba ibirego byihwejwe idonido mu ngingo zabyo zose kwihweje rero urubanza rwashikirijwe uno munsi girizwa shingiro ryo mu gihugu cya Kenya rivuga yuko sentare yakiriye ibirego bijanye na no kwitwara mu bijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu itegereje gushikiriza cishinze mu 14 niko byagenze rero kuko urubanza rwashikirijwe tariki 22 z'ukwezi k'umunani mpereye ku munsi ukurikira no munsi wari umunsi ugira 14 bisigura ko rero rwashikirijwe mu kiringo gitegekanijwe hanyuma wihweje ingene baruciye naho batarasohora urubanza rwose kurikiranye uko sentare yabishikirije urabona ko ibirego babyinjiye mu idonido ingingo yose bakagenda barayihweza bakaraba n'imifashe cyangwa idafashe muri rusange rero umuntu arashobora kuvuga ati urubanza nkuko n'ababuranyi babishikirije rwagenze neza.
Kuba Raila Odinga yavuze ko yubahirije iyo ngingo ya sentare nahitashize aho ashaka mubibona gute kubijanye demokrasi muri Kenya
gushira intayishize kwemera
ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudutunge mumvise ko inkuru twari dusavye atari muhinga bw'ivyuma baduhaye Eloge Urika neza atubwire ivyemezwa ngingo yuko William Ruto hari yatahukanye intsinzi matora y'umukuru w'igihugu cha Kenya
IDC carried out the verification tarring Urumva se nata karambu kome mukuru wa sentare ntanyuzwa ya Kenya akaba n'umukenyezi wa mbere yaramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari kasoma ingingo zafashwe niyo sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani yo mu rwiye w'igihugu jejwe gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi amazigi he yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga w'imyaka 77 yaciye yitwara muri sentare ntanyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwivye amajwi maze bayongereza Ruto aho bari biyunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko afite ibyemezo simusiga byerekana ko habaye ubusuma bw'amatora Mugabo kuri uyu wa mbere n'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare ntanyuzwa bemeje bose ibyari byashikirijwe n'umurwi ya IBC ujejwe gutunganya amatora Mufaso Nikome uko niko yabivuze muri make
IBC
yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibyo nshingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icyegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa Mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashize intayishize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri iyi ntumbero turubasha icyifuzo cya sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo n'umunyepolitiki akaba n'umunyamategeko James Orengo ari ku isonga ry'umurwi washingwa manza ba Odinga na Karua ahejeje kumviriza ingingo ya sentare yavuze bene aya majambo nyene ntitwemeranya na gato n'ibyabaye bagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza babikoze neza bitonze badutega amatwi gusa ibyavuyemo ntitubyemera na gato niko yabwiye amenyeshamakuru imbere ya sentare ntanyuzwa ya Kenya Muri make Perezida Mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa bibiri yubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27 igipolisi cya Kenya cyari cyameze amagabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi yamwe mu mabarabara aje hari icyicaro cya sentare ntanyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuba imigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri ico gihugu cya Afrika y'Ubuseruko bamwe mu barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikro z'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye ukinjura ko batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya sentare ntahinyuzwa ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe Yiba inchu ya gatanu Raila Odinga asindwa amatora y'umukuru w'igihugu rikabijya gatatu yituye sentare ntanyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'u 2017 mu mwaka wa 2017 iyo sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya agategetse ko asubirwamo amatora ico gihe Raila Odinga yiyankiye kujamu yasubiwemo yaciye atsindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka 10 heze akaba muri aya matora yashirikiye Odinga umushingwamanza wo mu Burundi Jean Pierre Bigirimana akaba twari gisata cishira hamwe tournon la page Burundi cyo mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afrika
Inyifato y'abanyepolitike bo muri Kenya inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afrika barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo ninacyo gituma n'impari no munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana byo rero bikatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitike ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero kindi tutoreka ushima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu byo kwigenga ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike turabiye ko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu bya Afrika
uyu mwaka abashingwa manza ba Odinga ducane ukazina ko buhizi ka baba bari basaze sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti izo bacamanza basanze bidakwiriye
Ikindi se ntayinyuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa izavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hazigurwe ku bitigiri byatangajwe biri mu tunenge n'amahinyu. Eroje wikaneza juri ya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ya nkuru y'Ubwongereza nari nabemereye Liza Truss yagenywe n'umugambwe wiwe w'abakonservatoire kuba umushikiranganji wa mbere mushasha. Agenywe mu gihe Ubwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba cyane hamwe n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye. Madame Liz Truss ni umuntu ki? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije umenyeshamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Liz Truss utorewe uyu munsi kuyobora ishyaka ry'abakonservatori ntabwo yari kuriyemo. Yatangiye akiri muto ari impirimbanyi ishyira imbere amatwara y'aba liberal democrate, ndetse yanagaragaye ari mu myigaragambyo yamaganaga undi mu conservatory w'umugore Margaret Thatcher muri za 80. Ahanda kugira ko Liz Truss ari we mugore wa gatatu uyoboye iri shyaka nyuma birumvikane Margaret Thatcher na Theresa May. Ikigaragara nuko abakonservatori bamutoreye cyane cyane ko yabaye inshuti idatenguha Boris Johnson utuye igihe abandi bamujombaga ibikwasi bamwamagana bakamuvaho. Liz Truss yanze kumuvaho, ndetse no mu ijambo rye yavuze uyu munsi akimara gutorwa yamushimiye uko yagejeje Ubwongereza kuri Brexit, ukuntu yatsinze Jeremy Corbyn mu matora rusange, ukuntu yahanganye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ashyigikira Ukraine. Ibyo abari bamaze kumutora nakubwira ko babimuhereye amajwi y'urufaya. Ikindi nakubwira Edi Rwema nuko yavuze ko azasubiza ishyaka ry'abakonservatori ku ndangagaciro zaryo, ndavuga kugabanya imisoro no gushyira hamwe imbaraga z'igihugu kugira ngo kiyubake. Liz Truss rero nubwo bwose yashimye Boris Johnson kuba yaravanye Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, we ntiyabishakaga. Nguwo Liz Truss akomoka mu muryango nawe yivugira ko ufite ibitekerezo bitagendera ku matwara y'abakonservateri. Ikindi nakubwira nuko Liz Truss abamuzi bamuvuga nk'umuntu kuva mu bwana bwe wagaragaje ko azi icyo ashaka kandi ko aharanira inyungu ya bose.
Hanyuma agiye kuyobora iri shyaka bivuze ko ariwe ugiye kuba ministri w'intebe w'icyo gihugu kugira ngo azarangize manda y'imyaka itatu Boris Johnson yari asigaje. Ese aho mu Bwongereza ashobora gutumiza amatora ku buryo noneho yayatsinda akaba yatangira manda ye yihariye aho kugira ngo akomeze iyo asimbuye?
Ibyo birashoboka kubera ko abonye ko na Boris Johnson yahamagaje amatora atsinda ku bwiganze burengeje ubwari bwitegerejwe Jeremy Corbyn. Ikigaragara nuko yatowe n'abakonservateri benshi, yatowe n'abari bashyigikiye Boris Johnson, atorwa nabi nawe bamwemera kubera ko ni umuntu wakuriye muri rino shyaka amaze kurijyamo. Ntabwo ari kuriyemo, ariko igihe yarigiyemo yagiye agaragaza yuko ari umugore ufite ibitekerezo ushaka kugira icyo ageraho. Ashobora guhamagaza andi matora, ariko simbona ko aricyo cya mbere azashyira imbere. Icyo azashyira imbere ni ibibazo byugarije kino gihugu, ibibazo bitoroshye, ibibazo by'ubuzima buhenze, ikiguzi cy'amazi, icy'umuriro, icya gazi byiyongereye. Numva ari byo bintu azashyira imbere kugira ngo arebe ko yabonera umuti ibibazo Abongereza, abaturage b'Ubwongereza bafite magingo aya mbere yo kubajyana mu matora, kubera ko amatora bazayajyamo ari uko babanje kubona ko hari icyo bashyira ku meza bagafungura bagaha n'abana icyo gufungura.
Hanyuma ku bijyanye n'uruhare rw'Ubwongereza mu ruhando mpuzamahanga, ndabizi yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga byinshi arabimenyereye cyane, ariko niki isi ikwiye kwitega kuri uyu minisitiri w'intebe mushyashya w'Ubwongereza?
Liz Truss akunda kugaragaza aho ahagaze, ariko avuga aho ahagaze bitewe n'aho ari. Abamuzi bavuga yuko abwira abantu ibyo bashaka kumva nakubwira ko yari mu banyarwanda cyaka bashakaga yuko abakonservatori yari mu Rwanda cyaka abakonservatori bashakaga yuko ubwongereza buva mu muryango w'Uburayi ariko ubu yabaye intwara rumuri yabahisemo kuva muri uwo muryango ari nabo bamutoye ari benshi ku kibazo rero wabazaga cya politiki mpuzamahanga yavuze ko akimara gutorwa ni ko yavuze mu kanya bivuze ko ashyigikiye kubwongereza gukomeza gufasha leta ya Ukraine mu ntambara Ukraine rwana n'Uburusiya arifuza gukomeza gukorana cyane na leta zunze ubumwe za Amerika kandi ababikurikiranira hafi abakurikirana hafi politiki basanga yifuza kuguma mu murongo wo kubwira Ubushinwa ko budakwiye gukomeza gukora icyo bwishakiye ikigaragara nuko Liz Truss azashimangira ubucuti busanzwe bukomeye na leta zunze ubumwe za Amerika ariko hari n'ikibazo cyabimukira bagera hano mu Bwongereza bavuye mu bihugu by'Uburayi nakubwira rero yuko Liz Truss yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda iyo gahunda zayigeza no ku bindi bihugu byakwemera kubakira ikindi nakubwira nuko yavuze ko azongera abakozi benshi bacunga imipaka aho izo mpunzi zinjirira mu Bwongereza kandi agakora ku buryo urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu rutabangamira Ubwongereza muri iyo gahunda.
Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nanjye Edi Rwema.
Duce tubandaniriza mu Cibitoke no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi nabo rero muri Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wuguruwe. Murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Uwo mupaka wa Ruhwa uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda watangwe gukora igenekerezo rya 30 ukwezi k'8 ni nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca ahayuruhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa wo gukoresha uwo mupaka ku bantu bajya canke bava muri Kongo. Mwikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze, umushikiranganje Ndirakobuca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na Chikulu Lusamba Damien yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye. Mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi. Inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe, iradijwe ijya Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha umupaka wa Ruhwa. Abakomoka muri Kongo babibonamwe inyungu.
Kubijanye nuko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'iyugurwa ry'uyu mupaka, na cyane cyane ko ibarabara ryiza, ingendo zirihuta, dufise umunezero ntangere.
Twebwe igihe twumviye ingingo, ni ukuri twararyohewe cyane.
Eka n'abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugurwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa.
Twayakire neza cyane kuko ubumwe bwobandanye kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire. Hari abafise abagenzi, hari abafise abagenzi no babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke. Hama nimba ari imizi itaremegwa n'amategeko bakabanza bakayisaka, hama yemegwa n'amategeko bakayireke nayo ikarengana.
Aso twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza, imodoka itahurirengana birarengana kabisa, n'ukuri twaryohewe cyane rwose.
Inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe, abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo. Baremeza ko igihe umupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijanye n'ubukene. Nishimwe Jonathan Yotsinyama numwe muri abo badandaza bato bato bakorera ku Ruhwa.
Ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi, hamu Imana irongiye aracanye, twarongiye kuronka akazi, nibyaguma bibandanije nk'uko tubibona vraiment ntangorane.
Ku ruhande rw'indongozi buramatari